nta mutima mubi mfitiye Kentura gikuru nuko yansubije bikenya bikenewe ibyo bindi nabyo sibyo byakoze Miss Erica before yuko Kentura afata izo réseaux sociaux kubera babonye yuko ndi kuri step ishobora kuba yobinjiriza nabo nka kompanyi so nyuma yo kwimaramaza kujya barihemukiye bonyere sije bahemukiye ahubwo ndabatangara je nanzu naguze je mfise aho nkiko umusaya kandi nshimira Imana ko hatandukanye naho nari mfise hirya y'ejo razi mpamvu tudakundana rabasa bi asigaye ari umwe na madamu wiwe wenyine sibyo ubwo hari uburyarya muri uyu muziki ariko uyu munsi ukaza wumva ngo hari team runaka hari na team runaka so welcome honey.
Bonsoir.
Mm-hmm. Yeah. So, Jendi, what's that you call?
Siren Vibes TV. Hello, mbaramutse kandi bakunzi ba Siren Vibes. Nundi munsi udasanzwe hano iwacu mu gisagara cha Bujumbura tumeze neza cyane aho ibihe bimeze neza kavura karagwa kagacishamo kagahita ibirere biba bisa neza ni nk'ibisanzwe ariko ni igihugu cahezagiwe tuba tunifuza ko namwe muhezagirwa gusumba uko biba biri uno munsi ni Sirene rero nk'ibisanzwe je banyita Biri Intwari ku biganiro bidasanzwe tubabwira ku munsi ku munsi ari nako tunabashimira uburyo mukomeza kutwereka urukundo mutwereka buri munsi mwari maze iminsi mumbaza ko tutabona umukobwa ko tutabona umumama ko tutabona bashiki bacu ariko nk'ibisanzwe tugerageza gukora ibibanezereza ndi kumwe na mushiki wanje hano tukaheruka gukorana kera ikiganiro ariko ndazi ko benshi barakiravye baragikunda nk'ubushure yari ikomeye cyane ku mukobwa canke mushiki wacu Miss Erica no munsi rero nasuye ku muronka guys niba byoroshye ku muronka afise ubuzi bwinshi mu mpera z'umwaka bariko leta w'umuryango bariko arakora n'ibindi bituma mubandanya kuryoherwa n'ibikorwa vyiwe gusomba ariko subire ndayibutse ko kubana natwe agashikishimwe kanyu muduha nako kugira subscribe gusa nta bindi niko gashimwe muduha asigaye ibikorwa bikagenda neza naheruka kumva amajwi yuno mwigeme mu ndirimbo yanjyoheye cyane bakoranye na Masterland ndagufuhira ndaza kumubaza impamvu iriya ndirimbo Miss Erica manze ndakuramutse ndaguhe nikaze kuri Siren Vibes
ya murakoze cyane nshuti yanje Billy murakoze cyane this channel dukunda cyane twese dukurikirana itanga amakuru meza Siren Vibes ya murakoze cyane behind the camera inyuma ya camera
Nuru
ya mukuru wanje Nuru
okay
ya ndabaramukije mwese aho muri hose hama ndabifuriza noheli nziza umwaka musha mwiza Imana iduhe ubuzima amagara cyo cya mbere ni byiza byose tuyishaka mu murayo magara ego
amakuru y'iminsi
no gushima kuko rien ne jamais à 100% ariko Imana iyo yishimira nibwo iguheza
kiri okay iyo wibuka gushima
ego iyo wibuka gushima
2020 kugendeye gute
2021 nahuye ni n'utubazo twinshi muri kariyeri yanje abashoboye kubimenya barabimenye ndongera ndahezagirwa ego ejo bundi murambabarira sinabatumiye kuko ntabafite ku mutima ariko barantunguye bimwe bitanga surprise ya anniversaire mberuka gukwiza uyu ndi mwaka Imana ishimwe
wongeje ku wundi kubw'Imana
ego kuguhoraho ko ni 2021 nahuye n'ibyago mura n'ibyiza ariko naho nyene ndonkamo solution nziza ikomeye cyane ya kuko ndabafitiye imigambi myinshi myiza bone wayimbaza ndayishura
ko okay imbere yuko tuza kuja kuri iyo migambi hari ibyo baba barifuza gukora bitakunze Miss Erica umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe gutandukana n'abo bakorana ndavuga lebo yari arimwo majambo atari make uyu mwaka muri rusange wagenze gute muri kariyeri ya muziki
urabona kariyeri ya muzika atari muzika gusa sana ni kuvuga ngo ikintu cyose kiri entertainer ni ikintu gisaba urutonde programmation gisaba discipline ya kandi gisaba no muri ya discipline harimo kumvira ugutwi guca bugufi koko iyo bavuga ngo sanamu ry'abandi ciro ricaba cejo curunganwe
Kyoto Jamii
ni kuvuga ngo Kyoto Jamii hakitijengi wala hakijipangushi chenyewe yani we have to clean our profile tugomba ku cleaning a profile yacu ko profile yacu niyo cangombwa
tugahora duituye
ego rero muri cyo gihe profile yanje yabaye nkisubira hasi gato nabesha abafana banje nabesha abakunzi b'umuziki wacu w'u Burundi nabesha n'abakurikirana Silent Vibes bari bifuza kumenya cige kinini cyane amakuru ya Miss Erica so ni kuvuga ngo muri Empire narahakoreye kandi nakorera ibikorwa bike ariko byiza muranunga ya ibikorwa bike ariko byiza ariko ndongera kandi ndahare Greta burya nasanze urukundo n'akazi bitajana ya jewe harageze igihe nisanga nshaka gusubira kwitwa mukanaka kuko sinari narasibanganije se umwana ariko nashaka gusubira kuko iyo uri single abantu barakubahuka ariko iyo iyo uri engagé abantu baraguha icubahiro runaka so nshasanga muri ico gihe hari ibintu byavangatiranijwe nagiye kubibona muri après ego inyuma yaho so ni kuvuga ngo hacara utugorane twinshi cyane abashoboye kubikurikirana barabikurikiranye ndanyagwa réseaux sociaux zanje zose arizo zisobanura akazi ka Miss Erica gahora kaboneka Miss yose kuko buriya management isobanura kugabura ubuzi jewe icyo nari njejwe gutanga ikiri muri jewe inspiration pour offrir à la société yo nosangiza société abanzi neza abanzi ko ndi baze cyane muri romance ariko naho nyene mu kibadi badi ndimo bad girl ariko I'm a mother so nta mwanditsi ngira ndi source ya inspiration y'iwanje icyo nicyo cyari kiwanje cyo gukora so hakaba hariho CEO ari we wa muntu naje kuvuga izina cyangwa ndamuvuge nta kabaya ni Sat B hakaba hariho manager asanzwe gutunganya ibikorwa by'umwaka uko bizogenda by'umu artist umwe wese kandi tukaba tutari bake hari harimo Benturo harimo Best Life Music harimo Ben Nice harimo Miss Erica harimo Satura nagikeneye kwiyubaka kuko ego mu Burundi turamuzi twese kandi abamukunda bariho abahetazi ntibabura ariko aracakeneye gukora cyane ni kuvuga ngo yaragikeneye ubushobozi nawe bwo mufasha gutera imbere hirya no hino so mu gihe je bangiri ibyo onye mbona nditumuye umukuru wa company ariyo Empire ari nawe Sat B amera nk'udashatse gutatura ako kabazo kantura n'umuntu yitonda mu buzima busanzwe ariko mbona arampindutse urumva ibyo byose byari ibibazo kuri jewe bimpa kugira discouragement kuba dekoraje ariko sinabaye dekoraje kuko nariko ndashaka ahandi noshira urudandazwa guha umuziki wanje nkora kandi Imana ishimwe cyane yamuje n'umuntu impuza mu buryo butari ubw'umuziki ariko naho nyine ankundiye muri za réseaux sociaux nyine nkoresha
kuko ni naho yakumenye
ni naho yamenyeye hanyuma Imana ishimwe ngo abarundikazi b'abarinzikazi ngo ntibubaka ariko turubaka hanyuma nyuma yo kubaka acaranyemerera arantega ugutwi anyumvira yuko nubandanye umuziki wanje n'urugo tukagubaka so nyuma y'ibyo duhitamo no kuzana ibindi bintu bishasha bizoza navyo ndabibabwira mu nyuma
Erica ho nkuko anabivuze ati nasanze kuvanga urukundo n'akazi biravuna cyane ivyo byose niba barabigukoreye cyane kuko avuga ati Erica ndabona muri ino minsi yanyikuye ko
uti
buriya kiriya geno wari wamuhevye cyane niwe yaguhevye kugira ngo
bigire ntandara nawe hevye ndi burya satana afise inzira zibakoresha mugabo marayika n'uhoraho bagatsinda je nta mutima mubi ngira biri nari nzika ngira siwe kagi sinaubaya na mtu labda nikijua iyo menye ko hari ufite ikibazo ndakwapochinga nkakubaza okay iyo menye naho yuko kuko nta ukundwa na bose Ok, je te laisse continuer ta vie. Nanjye nkabandanya ubuzima bw'iwanje. Kuko nubwo Imana idusaba ngo ukunda mugenza nkuko wikunda ntibishoboka. Turabana babantu. So nta mutima mubi mfitiye Kentura. Gikuru nuko yansubije bikenya bikenewe. Ivyo bindi navyo sivyo byakoze Miss Erica before yuko Kentura fata izo réseaux sociaux. Ndibaza yuko nzobandanya nkora kandi cizere mu Barundi no hanze y'u Burundi. Cyane cyane flag yanje darapo ryanje ry'u Burundi. Rikabandanya riba fier n'umwigeme kazi Burundi kazi irakoze rika Miss Erica nka stage name y'umuziki hanyuma za subscribers viewers everywhere hanyuma n'abanyamahanga badutumire badutumire baturiha amafaranga menshi cyane kuko natwe tubariha menshi
ariko nta ntaba warituye kugira abatunganize ndavuga inzego zibijeje
narituye social media before you call Kentura I blocker narituye live ya Instagram.
Okay.
Na no ngo kubisiza kwicisha sinigeze ndayifuta. Harabagitse judgment zitandukanye, harabantahuye ariko nituye abafana. Mbere yuko ndabishira mu butungane. Hanyuma mu kugerageza kubikora mu bugwaneza mbona nibwo adugije ibitugu. Anyeretse ko ari umugabo kandi nibyo koko umugabo ahora ari umugabo. Na hamwe arenganizwa n'umugore. Ariko nahisemo kugwanira agateka kanje ndarondera ubutungane ariko nyuma y'ubutungane ndavuga ati gufungisha umuntu burya ni icaha gikomeye ni ikintu kiri regrettable mu buzima mupfa ikintu wosubira kubaka kandi kuko deja abo bantu bafise kandi n'abandi bazoza nca nibuka umubyeyi wiwe yigeze kumfata neza yigeze kungirira impuhwe mu bihehe by'abakundanye bashwara hagira icyamba hafi so nibutse izo reacted nziza zose twabanyemo mu mahigwe no mu marushwa amagogwa numva ngo ntaco bimaze ndavuga ati ko biri kose nawe n'umuntu yiyumvira yazonsubiza kandi ngira haciye igihe yansubije Instagram
okay.
iCloud ni na n'ubu ngubu ikindi naco Imana ishimwe umugabo wanje n'umujeni mon époux il est génie mu bintu byerekeye technologie kuko ni navyo asanzwe akoramo afite entreprise ikomeye cyane ari navyo bakora abantu aya makonekisiyo dukoresha hano hanze kugira ngo internet igende neza yarabifashijemo rero urumva
hari icyo regreta
Oh yeah, je regrette pas parce que ikintu cyose kibaho kubw'impamvu. Buriya iyo kitarabaho habari ico ugomba gucamo kandi iyo kibayeho habari somo ugomba gukuramo.
Okay.
Yeah, ni kuvuga ngo nobody is perfect na muntu yera ngo terere. Yeah, buriya nahise mbona yuko ashobora kumpinduka akambera undi muntu. Akambera umwasi. Reka ndabivuge neza.
Okay.
Kuko ugustopa ifunguro ry'umwana wawe aziko se wiwe yahuye n'ikibazo na n'uyu munsi tugisenga kugira ngo ico kibazo nimba aharahume kare muzima zo here yasigiye inshingano nimba yaranyakiriye mu rugo rwiwe nka can't be akanyakira n'umwana nuko yibutse ko Sergio ari inshuti yiwe nuko yibutse yuko ujya mwana n'umwana wasabe kandi tegezwa kurera
uko
yibutse yuko mvuye muri kiwundo kandi lebo yanshize ahantu hakomeye ni kuvuga ngo ijya kiwundo Empire yampamagaye kubera babonye yuko ndi kuri step ishobora kuba yobinjiriza nabo nka kompanyi so nyuma yo kwimaramaza kujya barihemukiye bonyere sije bahemukiye ahubwo ndabatangara kandi nabo babariye
Hey guys, yarababari n'ubundi buryo umuntu arangwa n'ubumuntu n'imbabazi atagira imbabazi n'ubumuntu nta kigenda uri ntambara
bariho bariho ababika inzika ariko Jesse ndimwo nawe nizera kutarimo
jewe
ndi
na muto yo ntahantu ntonga ndayibika
nari uzi ko haba habicanye abagizi ba nabi babaho hariho abarotsi ariko hariho abizera mu mana kandi badatonda mu rusengero iminsi yose
imbere y'uko tuva kuri iyo step twahereye ko ya nuvuga lebo warimwo hariho batoya babashiki bashobora kuba nabo bifuza gutera ikirenge mu cawe ariko bagenda barahura n'ibizazane nk'ivyo ntamenya umurongo ari bufate nawe butumwa bubaha
Yeah, generation yanje ndongoye inyemera imbaza buri kanya aho ndi gituma ntaboneka hariho abana ndengana batoya misurika misurika biranyakuraja bintera iyo ntari vi nsenga shima saba imana gushaka ku nzozi zanje numva umenga biraryoshe biraryoshe kwitwa icamamare ariko ni ntambara ikomeye
muzigo ukomeye
umuzigo ukomeye usaba discipline ndefu kuko nk'abana b'abakobwa deja gitsina gore gihura na trouble zitandukanye so ico no batahuza nuko nibagacika intege kandi bagire focus focused negiki ugiyemo ushakamo muri ico kintu kuko kariyeri si umuziki gusa umwe wese agira talent yiwe nkuko nawe ufite talent yawe iyo microphone uyibuze hari icyo ububuze nkuko uyifise hari icyo uyishaka ko so ndibaza yuko ni kugira focused kwiyemeza yuko ata muntu azoza akumvisha yuko yo gukorera ibitangaza mu gihe ubwiwawe ibyo bitangaza utarabibona yuko by'ukuri hari impamvu yahe nakubeshesha ikintu gito gitoya kuko kera mu myaka ya kera abaproducer baratesheje abamomiya aba DJs baratesheje abamomiya twumvaga ko kuba celebrity kugira ngo ugere kuri iyo ntambwe ari ugusambanya n'uyo muntu ari bugukorera icyo kintu bikarangira utewe inda bikarangira wa muziki wawe kariyeri pi wari wasohoye agahiti kamwe aka kabiri ntakabayeho wari wuguriye imitima y'abantu ugiye mu rumogi urahezeyo wari wuguriye imitima y'abantu okay success irakurenze pocket usigaye manura no hasi urabuze disparate completement so nituyobe tugire focus y'ubuzima ya ego sino kubica amamare biraryoha kuko birariha biratunga umuryango birinjiza ikori un jour tuzokwinjiza ikori natwe
hari inovuga ngo inzira imana yacigucishamo muri uno mwaka nyene inyuma y'ivyo bibazo ko imana ifite inzira ngo zirenga igihumbi niko tubisoma niko tubibwirwa ubuzima burahinduka kurerika tubona ku ma social media erikaguza imodoka erikaguza inzu erikafise novuga ngo umutambukanye no musi mushasha kandi umunyamahanga uri hamwe no mwamenyaniye
Icya mbere social media ubuzima bwa social media burabeshe ubuzima bwa social media ntituze turabukurikirana cyane ko n'isaramu risharije rwose nje nta nzu naguze nje mfise aho nkiko umusaya kandi nshimira imana ko hatandukanye naho nari mfise hirya y'ejo ego nibyo ubuzima bwarahindutse ariko ibyiza biri imbere nyuma y'amarira imana irantwenza imigitwenge ima noneho umushingantahe yiyubashe umushingantahe atitaye ku majambo y'abantu umushingantahe yafashe ibirometero byinshi ari uko ambonye gusa ku ifoto ryiza rya Instagram na caption ryanje muranyagisha abantu banje bankurikirana yumva akozweho niko tumenyana n'abantu niko abantu batumenya niho hari ababosi bacu ariko nyamunyamahanga kuri jesi ndamukonsidera nk'uyu mwanya nk'umunyamahanga uyu munsi yabaye serugo yabaye le père de ma famille il est le membre il est le chef le king of the family yitwa irakoze vanlo wim nkuvuga ngo naramuhaye identité y'ikirundi already igihugu canje ubuyobozi nkunda murambabarira ariko nguje gukwa iwanyu agira iki akurikiza umuco ego ifo yuko akurikiza umuco ifo yuko tumuha karibu iwacu ifo yuko agira icyo aterereye hano iwacu ya ego ego hamara nkundira umwana aradukunda ego arubaha
twese kubyo tukuzi ko byo bihagaze gute ndavuga muziki rero.
My music is very bombo clade my fire dede. Iyo niyo mpamvu ngukunda, niyo mpamvu njambona, niyo mpamvu nabimariyemo. Ngaho nimukomeze mutenyenye. Cause ndafise stock.
Okay.
Baita store.
Container.
Aya container sindayuzutse. Kwanda chakene isanamu jiza chana jish. So ndafise music loko. Yahani wacu nziza cyane, production nziza cyane ihagarariwe na programmation ya Amiri.
Okay.
Amiri MA. Ndafise featurings zo hanze. Naragiye sinagiye gutembera, nagiye kungura ubumenyi, nagiye kumenya umuryango, nagiye kuraba uko abandi batege ku mwanya.
Yeah.
Bajana n'umwanya. So narahamenye abantu. Narakotse. Icyo nkeneye ubushobozi bwo gusohora audio ndabafite.
Yeah.
Ndashobora kuza nka launching audio. Ariko siwe Miss Erica uyu munsi. Miss Erica akeneye ifaranga, nimumfashe turondere ifaranga. Hama dukore byiza kugira tugire feedback nziza. So indirimbo zibiri zitatu ziri ready zirahari. Ariko se nshaka gukora nka bimwe baharara ngo EP. Aya, I need an album.
Okay.
Ndashaka guha ama gift meza cyane atunganijwe
ku bakunzi
bacu. Yeah. Nuko.
Okay.
Ndafite muziki myiza cyane. Yeah, myiza cyane.
Dusigaje iminsi itari myinshi kugira ngo no mwaka tuwusozere. Hari icyo dusigira no mwaka cyane turakibona mu ntango z'umwaka wundi.
Imana yarangiriye yarampaye iteka.
Okay.
Entreprise tugiye kulansa en l'an 2022.
Okay.
Ni kuvuga ngo mon mari c'est le directeur kuko icyumviro ni gwanje.
Okay.
Kuko urabye jya wi ni W ni Wim ni Eric.
Okay.
Na mazina ariko afise urusobanuro rundi mu yindi façon. So ni kuvuga ngo ni directeur na njenga zaba CEO.
Okay.
Twa préféré yuko umwaka utanguranwa na Erica kandi Erica ari nouvelle identité. Apana Miss Erica's mon mama de ma fire.
Okay.
Bina shobotse to get a new brand from the step to the another step.
Okay.
Yeah. Ego.
Kuva kuri ntambwe uja ku yindi.
Ego.
Harimwo watubwiye ngo harimwo ama collab hanze y'igihugu. Ni hano hafi canke tuvuge ko warenze n'ivyo tubona kuri bagenzi bawe musanzwe musangiye kano kazi ari guhera hano East Africa gusa.
Ya mu birigi ndafise yo ibyo bita electro house ni umudiyo tamenyerenga.
Okay.
N'umuzungu afise band basanzwe bavuza kandi ugiye kubaraba kuri rezo sosio n'abantu b'ibyamamare hari iwabo. Ariko sinarimbanye na band, narimbanye n'umwe muri bo. So ni kuvuga deja bazaba batukeneye ngaha promotion. Natwe turabakeneye hari.
Yeah, bien sûr.
Ndafise calligraphy job.
Yeah.
Wo muri Kenya.
Okay, murape.
Yeah, wo murapas. Ndafise Mr. Kidum Kibido. Mbonima.
Okay.
Mbonima. Yeah. So ndafite Tafite collabo na Mr. DJ Paula, Crystal Events.
Okay.
Ndine midasanzwe, mama sana madasanzwe. Izo bihindu ishusho kandi rikomeye cyane. Apana kubera ko ari umu DJs, ahubwo kubera yuko ari kindi kintu cy'umudiho kabisa asanzwe akunze kuvutsa. Ego, ni kuvuga ngo yararyohewe ndaryoherwa. Ego. Izo collabo ndibaza hano iwacu zirakwiye niza hariya zirakwiye dushoboye kuronka izindi yandi mahigwe. Turabakozi beza. Ego.
Ariko banabagiriza hagati yanyu mwebwe abaririmbyi ko mudakundana tutabona collabo zizi
wanani abapendane wace beef wapendane l'union fait la force lazima mpamvu tutakundana araba sa bi asigaye ari umwe na madamu wiwe wenyine. Sibyo. Ubwo hari uburyarya muri uyu muziki. Sibyo. So kandi baza yuko izimpano ziharinga haanye
akubwo buryajya buva kuki kugira ngo abantu umuntu bamuve ko usigaye
biri nuko hariho ama equipe bihera kuri social medias
okay
ah bihera abafana bakurikira ico twe tubayoboje abafana umufana umweretse yuko uri team runaka na waja muri team runaka lucky please asi asi lucky asi okay ya urumva urukundo abarundi turakundana ahubwo ico dupfa no guhiganwa ariko duhiganwe muri façon nziza muri façon yinjiza let's make nuzenya battle yo gupinzanya kwifaranga hari ibintu uncle crazy na loriro bigeze kugira kera kuri misevive kama ni tembo na simba bintu nkivyo iriya yari beef yifaranga atagwa nkororimo ariko uyu munsi ukaza wumva ngo hari team runaka hari na team runaka so welcome honey.
Bonsoir.
Bonsoir. Mm-hmm. Yeah. So jendi waza yuko washigikira Berry Music agashigikira Miss Erica agashigikira Esther Nish agashigikira ababa with designer agashigikira Fabulous agashigikira Fizzo agashigikira Sadbi agashigikira Natasha azashigikira muziki mwiza cause niyo collab sindayibona hatabayeho ikibazo cyo kwegeranya cyo tuma gouvernement itwegeranya maybe coronavirus let's sing for it bifes yarabiririmbye amacinya ateye niho twegerana tukaririmba
naho nyine mukegeranya n'umuntu canke
ya ejo bundi twaririmbye muri studio mbona on est en train de chanter contre la violence faite aux femmes turabigeme muri studio gusa mbona hari udukundi kundi
okay
bon je ndumunya kuri murantunga ariko ibindi ko ndavuga bizofasha benshi so ico dukwiye kugerageza gukora ni dusambwe kwamana mwirigara kuko irigara isubizanye nyuma ariko turasabye kumenyeranira amakuru turasabye guhana kanya ko guteranira ibyiyumviro ngana eba nakikupa link posti bila kusema ati eba nampa views ya bure no kuko amahirwe ya mugenzawe ndyo terambere y'igihugu ndyo terambere cyawe yego
okay Erika dusozera navuga ngo ni kiganiro kiri riche kuko kuba musangiye akazi ku barundi muri rusange kuko ntibabiraba abanyamuziki gusa twese buri umuziki nkunze kubivuga ibaze umuzi iyo igihugu canke isi bahitagira umuziki n'amazi tuba tumeze gute
abata signification yisi nyo ni hari
muravyumva ivyo
bintu abata signification y'urukundo
okay
abata signification ya societe humaine humaine ibaho
okay
abata yankuru y'ishuri ibaho nta yankuru yari
kubaho yes ni giki rero wobwira barundi muri rusange kuri uno mwaka turiko turasozera
ndabasabye mukomeze mutenye nye oh ni gato gusa gasigaye uyu muziki mwiza murindira nyigishika vuba cane kandi cane walai bafana beza ngiye kubashwazamo this is your small mama dema fire I give you a freestyle here with my brother Billy Broski. Yeah,
wife. So dusozera rero hari gutubaza amazi imisi baza abantu. Tubazo tutari twinshi.
Aha. Eh, cyane je gutomboza.
Murundi.
Kazi. Je murundi kazi.
Yuzuye adateye amazi. Buri ankunda uburyo bavukiye Bujumbura. Ariko kabuvuga.
Ndumunya muravya. Ako navukiye Bujumbura. Ego.
Nivyo mvuga.
Ego.
Uburyo bavukiye. Ashaka
kwambara gakoti ka.
Nta kibazo.
Ego. Ndakumva.
Reko banzu ukambare neza urumva. Ariko ntangazwa n'uburyo uwavukiye Bujumbura kavuga ikirundi neza. Ukanasumbya abantu benshi bavukiye hamwe twita ruguru ariko je ntavyemera. Basanga geza hano imvugo yarahindutse. Niyo mpamvu ngira ndakubaza utubazo tubiri.
Ego.
Tenambwe kwavukiye mu Nyakabiga.
Ya, ariko naragutevya. Hari abahora abanjaje nkaho je mvuga ngo ikinyarwanda cinshi ariko sepa c'est pas exprès kuko jewe mu rugo iwacu
bama kujajinga
yeah nagociriyemo monsieur Bidi ariho aba abavuka nk'aba commenting ngo mvuge ikinyarwanda cinshi by the way nkabashimye yuko umushimye muri ruhame yuko ndi umurundi kazi bara kabisa azi no kwidebruya mu gihe mwarambona ariko mu bintu by'ibisokozo ntunjemo ko no mu kirundi cyarananira
tubaza twandetera utu
hanyuma ku byerekeye ibyo nabyo kubisanzwe kera umurundi n'umunyarwanda bari bamwe n'ibihugu bibanye ikindi naco mama wanje abyara ya n'umunyarwanda kazi ndavuga ngo je narezwe na mama wanje narabivutse
wongere kuko wanabaye ibyo
kandi ko nabayeyo n'imyaka itanu ariko ntibyari gutuma jewe noja kuvuga ikinyarwanda cyabo nuko byahereye ngaha anye ugasanga
ahuba wakuriye
ya ego sino merci beaucoup natana ariko mtoto wa msite man toto site nyakasiri nyk
umva rero ngomba nkubaze tubazo reka ngire dutatu gusa tutatu twonyine
dutatu kuko ndi n'uwa gatatu mwira ndi wa nyuma
reka twihute gisagara cha Bujumbura kiri mu ntara kama iyi
ibyo rero nibyo nakubujije
oya
muri meri
ntibuze
meri de Bujumbura
okay wazi ntara kama
kama nicyo kingoye
okay
urashobora kumwasura ariko
narakama nta bintu bamva ngo nguje ndumubo
yego ababo yego
ndumuyenzi
ababo ngo ni bamwe bakunda inyama cyane bameze nk'abakongomani
nkabavuga nkawe bavuka ibujumbura uri umubo
ndumubo okay mu ntarakama
ntarakama
okay ndarose nyisho murantunga
bagiye
naje narinze
buri anda gukoreye umuti sinkunze gusha ntanga inyisho kenshi barayitanga muri comment
ndabizi nabo bazabikora merci
rika bavuze kananira abagabo ntiyimye bavuze ngo iki abashatse kuvuga iki
ega je ndo mwari kazi that's so hard man kananira abagabo ntiyimye hash nota gitanze
je ngomba nzo nkuzanire kitabo cy'ikirundi
nota gitanze kananira abagabo numwe kwisa
guys icyo muzomwishura
sorry ndabivuze mu buryo bwiwe
oya kwe buri bashu buri
bashu entertaining and right side advice I love you
okay reka ndabigezaho tubaze nawe kibazo ushaka dusozere
nashaka kubaza n'igiki muduteganyiriza gishasha mu mwaka wa 2022 mu buryo Silent Vibes ifise aho twabonye itangurira ikagenda mu buryo uyu munsi ari ekipe nziza kandi ikwiriye kandi imeze neza mu biro je ndamaze kuhashika ameze neza mukora ibiganiro bishimishije abantu mbese mufise n'ababakurikirana vraiment turacakeneye subscribers ariko vraiment bashimishije ariko ni giki muteganya gishasha canke cumpera y'umwaka ariko bavuga ngo umwaka urashira akazi ibindi so dushaka kumenya imigambi yo muri 2022
ntatevye bifuza live
live
ka 2022
live on the TV
okay
Siren Siren Vibes TV live inshallah amina twature twavyumvise me hanyuma turakrea konte ntiziragimara ko ivyo bintu bisabirare vyakaja twiswa mutirani ayo turakrea konte kira mufanara tia pale tuna pamba studio letu
moya gangi okay Erika nakubwiye nkitangura
ego
iriya ndirimbo wakoreye na Master Lenda rukuntu yanjyohe cyane
ndagufuhira
dusozere ncishiriza kwa kantu kuri iriya ndirimbo wayibagiye aka kanya
Bangubona ngagufuhira ngagufuhira bangubona ngagufuhira nagufuira uye umari ponya machozi ya mwili kuko nishatulia nidhele uzuri moyoni filio vyote umenifutia sina wasiwasi ndani nafsi kwa sababu niko nawe.
Asante.
Aha, nuko bigenda.
Turakunda cyane.
Jai Noel, happy new year everybody in the good life.
Okay.
Life is good, you mean?
Twe rero tubasezere cyane murabona ko yatwakiriye neza.
Eh, sante.
Uri mu bantu bake.
Bakoze kibo. Kibo. Ka kimye abagabo kake.
Kala ni abagabo n'imye.
Murakoze cyane
turabakunda. Asante sana guys, mwakoze kubana natwe. Nibaza ko mwagiye cyane n'ikiganiro Small Mama yaduhaye. Aha tuna butaha turacyari kumwe nka Siren Vibes na Libiri. Ciao ciao. Siren Vibes TV.